Yeah, I'm a singer, I'm a singer, Brian. I got better, man, I'm a singer, I'm a singer, I'm a singer. The two things are like remix, impilo. Masigo, mophilunge nasigo uyinyone ngenaphiko uyisojelunge nasibiko enhlepha ke cause of vikela uthatha impilo yakho yenza izolo ufuna zokuvikela melulalela umthetho bese uhlabela idlozi ushisa impepho mawufuna ukuvikela ingozi uhlaba imbuzi nenkukhu ukhulume nokhokho umcela kuvula indlela sowukhathele isikhokho uhlalunge nalutho mara bathu isikhokho Sobona ngathi impilo isihogo isiko liyafuneka ngoba idlozi izokuvikela noma ngabe uyahluleka or ikhluleka umkhuleko sikhule silalela amakhehla manje imali iyakhuluma senilalela amaphepha bala amakhoni mina ngizosibalela amaphepha ngikumuntu wesiko ngibala imali yempepho jo
impilo esiphilayo namhlanje ayisafani neyakudala we living in a 21st century Slasha masigo Impilo esiphilayo namhlanje ayisafani neyakudala We living in a 21st century Slasha masigo
Ebathileni impilo mele uphande ungahluleki endungakhohlwa umuntu inqwadi engafundeki mele umthando ungamsukeli umenze iqanda angakuphukeli mawumthando ungamsuleli ngalesi phe singafuneki izinto ezingafuneki ezenza impilo ingafundeki ngiyacela bra wam mawumthando ungamfungeli bheka akusiza ukuthi wakhe idlahla ungalivuleli impilo ifuna uqine njengendoda ungahluleki
impilo esiphilayo namhlanje ayisafani neyakudala century slash amasiko impilo esiphilayo namhlanje ayisafani neyakudala living in a 21st century